kandi burya rero bavanga inyama mbese byo riyumwe abadandaza b'ingozi nimumbwire irya sukari ngere vyagenze inyama mbese byo riyumwe baranyumye rapo ingozi shirino kejuru ab'ingozi ingo ngaha jaha imbere mumbwire birya by'isukari ngere vyagenze ingozi habaye akamaramaza katarabaho nawe buramatari n'umugumya banga gasha ingo mbwire irya sukari ngere vyagenze ingo
ego murakoze nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko uyu mwanya muduhaye ngaha je nitwa Manirakiza Mark sanswe mu rwego rw'abadandaza ndumuhutsa hagati y'abadandaza n'inzego zatowe ku bintu rero bijanye n'isukari yo mu kwezi kw'indwi abadandaza bamaze kubona mu kwezi kw'indwi atasukari yabonetse baranyituye kuno babariza mu nzego zijejwe intwaro kugira bumve yuko by'ukuri atasukari yoba yarashoboye kuboneka jewe nahereye kuri musitanteri atwara ikomine ya Ngozi aratubwira yuko isukari y'ukwezi kw'indwi itigeze iboneka chanda gerageza ndabaza ubuserukira sosumo Ngozi acara tubwira yuko hari isukari itoni 15 zabonetse mugabo iyo sukari yashoboye gutangwa afise na liste yuko Buramatari ariwe yatanze urutonde rw'abo yitora icyo gihe twaciye dukorana n'abadandaza biri harimo n'abo mu ntwaro kugira bashobore kutubariza Buramatari abo bantu baba bararose iyo sukari ahantu yagiye guhera uwo munsi tumaze kubitangira haciye haba icyuka kibi hagati ya twebwe ndetse na Buramatari kuko sinza kumuvuga agiye mwavutse ko ari umugumyabanga mugabo isukari ntiyobazwa abadandaza no munsi iyo sukari araza ukuntu yasohotse muri sitoki twibaza yuko ariwe yotanga umuco wayo ukwiriye murakoze nyine icyubahiro
nababwiye ngo inyama mbese byo riyumye Buramatari tubwire iyo sukari ngere vyagenze
murakoze nyine icyubahiro ku mwanya mu mpaye jewe nagira mvuge intara ya Ngozi ni intara novuga kwidasanzwe kubera intonde z'abadandaza basanzwe badandaza isukari dushitse kuri uno munsi dufise abadandaza 64 iyo sukari n'ibyo mu kwezi kw'indwi nk'uko namye ndayivuga yaraje twari tumenyereye intara ya Ngozi itora de santon bakaziduha soit ingongo imwe cyangwa bakaziduha kabiri kugira tuze turafata izo ntonde 64 nk'uko basanzwe bayitora tuze turabaha aba bose kugira bose habe gestion iri ya kitabu rero hamaze koza itoni 15 narababwiye nti abadandaza uko muri 64 itoni 15 tuzigabure gute umwe wese yavuga ngo mpa ubundi nanje ngo mpa turaja muri dileme ndagira no muri sosumu ndababwira nti itoni 15 zaduteranije umudandaza wese umenga ashaka kudandaza isukari turanayireka kuyitanga kubera twabona yuko kenstone mu badandaza 64 ari ntuze akananiza isukari narababwiye nti murabona yuko isukari je nagenda baza kenstone muri desantone mwahora mutora tukazigabura kuba abantu bose tugiye kuraba umwe wese naco yoronka
oya twe tubwire gusa ni waba n'ubuziri muri stock hanyuma
oya nariko ndabandanya nyari cyubaye
ukeneye zagiye he
nariko ndabandanya iyo zo sukari rero nariko ndashaka kubanza gusigura ibyo bintu izo sukari kenzo
ewe seguriruti none ivyo biragwe kuvuga kuti cyagenze uko
ubure nagira nje kuvyisukari
reka yo gusigura vyinshi nta mwanya dufise wo guta tubwire gusa tibyagenze ende tro none ivyo biragwe
ivyisukari nivyo nagira mpereze ko ntanga numuco rero mwiza izo toni 15 tumaze kubona yuko abadandaza 64 atazoboronka mu nyuma muri sosumo bambwiye bati kugira nizo 15 toni gusa tanga cyanavuga nti none 15 toni tuzitange gute twace duha abadandaza batatu baraje kuzitora mbere ico gihe naci imbere yaho narivuye muri misiyo tuvuye mu Buganda ndavuga nti zitore abadandaza batatu niwe twace duha kuko muri aba badandaza harimo abaronka 5 toni 6 toni cyandabaha abadandaza batatu 5 toni kugira bazitange amazina rero ariho muri sosomo
warabahaye bace bitanira muhire wabo
isukari turabaha tuyibahaye
barakurikiranye ko isukari yahetse wene igihugu bwa mbere n'ico cya mbere gadukeneye
isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masashe kubera igisagara cya Ngozi ari kinini igisagara cya Ngozi nico kirimo le consommateur niyo bamaze gutekera bace bayitanga muri quartier hari niho nabashinga amateka ico gihe bari bari bonabe
cyangwa rero rimwe uvuze uti izo 15 zatwawe n'igisagara cya Ngozi gusa n'ivyo biragoye kuvuga
muri rusangi uko no vuga
uti je na cefata ingingo duha igisagara cya Ngozi gusa
twahaye igisagara cya Ngozi gusa kuko bari bamwe hari muri fe y'ukwezi twaciye duha igisagara cya Ngozi kugira abandi tuzoce tubaha iyumba kwezi k'umunani mu makomine ibonetse kuko hari amakomine usanga isukari tubahaye itoni zibiri batayiheza turavuga tuti mois d'août tuzoca duha abandi makomine kugira caba priorite kuko yari ibaye nkeyi paraporo ya desanton
abo mu gisagara cya Ngozi abo batatu nimunze ngahanda abayirose iyo sukari abo batatu ingo ngaha
abo bayitoye ntibari ngaha kubera bari mu gasho twarabafasha
murumvise ratsiga Buramatari iyo wananiwe iyo wanani ndabanza ndababwira bamureka kuruhisha umukuru w'igihugu umushinga amateka abivuze jeno ca ntanga imihoho ndananiwe umukuru w'igihugu wo mu Ngozi
nagira
ngo userukira umukuru w'igihugu Ngozi none usigaye ugira umwana n'ikinono
nagira ndayisigure kuri ico co mugasho
waheje
nitwe twabafashe kubera twasanze iyo sukari atari bubaye
kubera iki suko narize kuvuga iyo ntazi kiremba
twaragize isakatu
iyo ntazi kiremba byarigenda gute nuva nijewe ndi guverineri w'Ngozi nijambo rimwe nije ndi guverineri w'Ngozi Buramatari muri ngaha mwumvise byari byo Buramatari ari umuvyeyi gito ubiwawe muhira iyo raso yabaye ntoyi mukagura utunyamaduke y'icuvuga uti harya imfura gusa niko bihara bica bigende wawe muhira namaniko ndababwira icyari cyo leta vyeyi mukumva ariko ndavuga biragoye nta kundi urumva nibaza yuko sosomo naco nirwa ndamubaza mugabo ubu tugiye mu yindi situation nouvelle hanyuma ibyo by'Ngozi ndabe ndabyikurikiranire neza hategeza guhanwa aba responsable kudaha nimbwa vyorora imisega ntibikunda yuko tuza turemera yuko ibintu bigumuka